Tama tumubaza makuru havuye mubona kwa fikofe kwa fise nisoro ndoko yangu subiri bazi irindira ndira gato iko bali ujama yavyutse akagenda agenda kimya kimya urumva basi akaradusezera akatubwira iyagiye akiri ubu murabona yuko sasa uvuye ko kugirege ufise nisorori ufise nisorori mu maboko ndoko yako irenda taksiri kureta
Hey man, I'm Gucci VIP.
Mama,
we bali.
That's what I'm being. I'm a sorori. When I'm a sorori, wapi na wapi.
Yeah. Ni fresh no nga Gucci.
Safi. I'm being. Hey, Krista, you have that? Hey. Hey,
into guyam. I'm very cramped. Go get pasta. Nda mushiri agatoke. Yawo ni kandis.
Uyu upendo.
Ni kwa mbebe kandis. Yawo.
Uyu upendo, buddy. Urukundo koko ari urukundo
abona kama nani
urukundo ko ari urukundo rudasazwe ka uvuye kuri amasaudi
eh ndamushirie agatoki
ega twa dushaka makuru tumenye
ah toka
eba ari jamani hatari kwe saba kunzi ba hitop tv muramaze fresh nizere ko mumeze neza je nari mfise makuru yuko Landry promoter yavyuse mu gitondo agenda twa dusanzwe tuzi yuko umujama iyagiye ategezwa kutubwira aho aba yagiye ariko nkabatananirwa niyo mpamvu naciye nataka balinda mbira balifa ta kamera bira twatake uyu mujama tumubaza makuru havuye mubona kwa fikofe kwa fise nisoro ndoko yangu subiri bazi irindira ndira gato iko bali ujama yavyutse akagenda agenda kimya kimya urumva basi akaradusezera akatubwira iyagiye akiri ubu murabona yuko sasa uvuye ko kugirege ufise nisorori ufise nisorori mu maboko ndoko yako irenda taksiri kureta
Hey man, I'm Gucci VIP. Mama, we bali.
That's what I'm being. I'm a sorori. When I'm a sorori, wapi na wapi.
Yeah. Ni fresh no nga Gucci.
Safi.
Kaka nosu no mwana konchere.
Ikibazo so guchere kwa
la. Gitangura sangapi.
Na njumviriza kwanza. Umviriza. Ikibazo so guchere. Wewe wavyutse mu gitondo unahenda. Na n'umuntu n'umwe wigeze usezera ngo tse unahenda. Eh? Na masorori ya amplisi ndugu yangu.
Masorori sikawaita.
Arambi, hey, Krista, you have that? Eh?
Oh yeah.
Krista, you come Muganga, you have that?
Oh yeah.
Nasa, nono kutabge basi umunu hagati ya jena bari basi tu guere kids, hagati ya chubabi. No tu kwa wapi tu guya?
Mvuye kuraba, mwa sans kuwa kura ni bikoa na bagenzi banje.
Inde tu guya.
Mvuye kuraba mkuu gaitwa SAUDA. Nenda mushiri agatoke, yawo ni kandis.
Uyu upendo
ni kwa mbebe kandizi yabonye
uyu upendo bani ururukundo koko ari urukundo
abone kama nani
urukundo ko ari urukundo rudasazwe ka uvuye kuri amasaudi
eh ndamushirie agatoke
bakunzi ba hitop tv the number one channel in our country murasanzwe mubizi neza ko umukobwa wacu ari we SAUDA
ndakubaze nkumfatira na
masore ega twebwe twatangaye sana Niskiza je bali ambiye
bana
mibare niskiza baskidog uragenda nazi kurukoranya rukugomba kuja kuduna ari ya ku iradi je barambiye je namubonye avyuse yiko na sorori
turamagara taxi
wafise sorori ngo agiye
sasa
sinarinzi ngo hanagiye
niko mutaje tujane mwe ni mabushe
sasa abona kuambia ari numwe wabiye ahugiye
mwe ikibazo mwe
ko ari numwe wabiye ahugiye Landry Bari wari bikwambiye
ikibazo cyanyu mwe bwe
namabushe ari bikwambiye sasa
mwe namabushe gusa ni ibiganiro tukwenda mbere mugabo nta rukundo ruri ofo mwa mufisire ne wowe ko
bora mutumaze wewe nta numwe wigeze
gusezera cyo cyangwa kugira tumaze kuvuga hari umuntu wari
none
namuse wewe tumaze kuvuga
uri amwasa kubifanya kimya kimya
oya ndizima ariko narabonye ndamutelefona kisa arambira ngene bimeze ndavuga ati inabidi mimi nifike pale ndabe basi kasi nego ndangaragara avuza tirika mbwira umukozi anegurira gatoki kandi mwe mari mu kijyana ngaze kwa mwavuze sayine kandi je ndatevye mugire rero ugo rukundo mwa muririmba ku ma televizion ivyo biganiro bidatuma mukundana bidatuma kumenga kumva kumwe ari mu bibazo mushaka kwifatikanya nawe ugo rukundo yone solidarite negative
be kugira wiyumvire basi kuja kuraba Sauda atanu umumenyesheje gati ya je na Bali byagenze gute
none maka nkore conference to press
Hungitwambia basi ngotambia nikakushindikiza basi
mwiyumvirano ni mwiyi.
No utambie basi kutambie basi bali afate kamera basi tujane. Kamera washatse ni washatse go tugira.
Nuko kuraba umuntu maka kamera.
Twemeze kabisa kama uratoka kwa Sauda ndugu yangu.
Oya nemeze bandi. Nemeze bandi.
None nkubire yaba uvuye basi kuraba wundi muntu.
Taxman ucugara ukuzo bukoze.
Uchama ikoresi.
Ikoresi.
Ikoresi no asanze basi Sauda meze.
Ya nasanze ari mitende boroboro kandi bon sinashobye kumubona neza, murashobye kumunyereka ariko abarongozi ba wakabambwiye yuko ari mitende ari fresh. Urabizi yuko bambwiye yuko yabaye kandi nje nkaba nakunze kuri abantu bakomeze cyane. Ko ndafise ndatinya tu ndatinya ariko nashobye kubaza aki salambira yuko ari fushuro ndavuga ati je nakina ri nayi cyo kumuraba nabaha barakura yo jurashye gushikana ndabana kanfalo
ni ya nyigisho hakuye hariya kwa mugangana
ya nabonye yuko abantu bo muri industry mukobwira urukundo mutaravye kwibica nk'ibiriya ya mutaravye kwibica nk'ibiriya mugakundana mukaraguza murahurira ku ma views gusa yanzi go bavuga ko bon bavuga ko mufise ku marezo sosu mugareka kuyatinga kora kujya yanzi go bavuga ko umuntu afise kuri rezo sosu usanga atari kari kenshi usanga ivyo abantu bibaza rero ibintu ivyo rero jewe nabunyumenga abantu bakwiye gukundana kuko nimba yaho rakorana n'abantu benshi bya lisanse ko nza gusanga abantu benshi baje kumura ngabo nta munwe nasanze urumva kandi je nacho dufa je nitwigira tunayaga ariko ndi mu bantu bababaye tu
none abibaza ko ari base bakibaza ko Sauda atagwaye ko Sauda amerewe neza ukibaza ko tungo turuko turababesha bakibaza kandi ko uburongozi bwa Waka Night TV ngo ari ibintu ngo bapanze ngo kugira nyene ngo baronke ngo ikintu ngo kuri Sauda wewe ubivuga ku ikika kandi wewe wiviriye kwa muganga neza na neza
jewe
ego hari abantu bako bibaza ko hari base ndugu yangu
nta kintu gikuru no bivuga kubera nta kintu gikuru no bivuga kubera je ku bwanje nakoze icyo umutima wanje wansaba gukora kandi je sinkora ikintu ngo kubera ari base ibona mu ngo yabo atari base ibona mu ngo yabo ariko je nakoze kiri umutima wanje kuza gushika kura umuntu ari mbari base nibo babo donc nibo babizi atari base naho nabuni babizi je gusa nagiye kuraba natetsa gatoki sinakonesha manne akonesha nibi agatoki ni gafisha pare waka ndabushike ndi bisanzwe kugira cyuca nkijya yejo ejo nkijya yejo kubera ko umugenzi wagize ikibazo menye neza ko ari ubikigize
basi we basi nkuko we waronsa mahigo
nashobye kumubona ariko nabonye kumubona iri aso no vwa pa na sinashobye kumubona ariko nabonye kumenga ari ibintu bitameze fresh tu sinashobye kumubona sho kuyagana CEO wa Waka ari papa wanje kiss down arambyira urumva sinashobye kumubona ariko nibaza neza ko nzava nsubirayo meze ndamukore mu maboko
bagunzi ba hitop tv the number one chain in our country murabona ko lande kari yihuta
agomba aje kubira
ndugu yangu umva nakubwira amviriza lande wewe nakubwira
taxi spirit 20
nisikilize lande uragenda ngo utashika taxi uragenda ndazi kucherewe najoga ndazi kucherewe
mani mwacho kutwa blog
sasa
mani we will say
this umviriza lande bagunzi ba hitop tv umujama nivyo kari yihuta ariko sasa ega twa dushaka makuru tumenye
toka
ku jamani hatari kwe zara basi osorori nda isubirane basi muhira eh hatari kwe azarandri uve kwa muganga ucuzana ni shavu rya hatari ndugu yangu ucuzana ni shafu ya tano atoka kwa mganga
ndachere ukati mami twa mji blaga sio fresh ndachere
umuhari mfise umviriza sawa umuhari je mfise nuko wavuye ngaha muhira utigeze umbwira basi ngo ndagusezere
wewe noneje wewe
ngo ndaguherekeje
iyo ugiye kurana nayo ibiganiro nabo wowe unsezera Kaka uhora unsezera.
Ah, tunge gushindikiza basi.
Yacha nsigaje minota 100.
Tore kuguherekeza la.
Shikara kwira ati, urana ndafika sangata.
Tore kuguherekeza.
Umerekeza gute.
Kwira basi natwe turabo kugene Sauda amerewe.
Bari mujye kugura ibigano twa tujana.
No utashatse basi tugene natwe turabo kugene Sauda amerewe.
Mu muzijana nanje nijanye. Mzijana.
Jamani atara rafana tuchafikia.
Musi njomu kuwa rafiki.
Ago che, ichana anga jenu kungene Landry wewe, utari gigira winjira muribi binu vya ba Sauda. Ago kungene, wafashe umanya, ukungene wafashe umanya, uri yumvira kuja kuraba Sauda, nikinu, tuko mfuga yuko alikinu.
Nena mzijemu
kuwa. Alikinu gikometa.
Nibisa anzuke, nibisa
zonu. Uruwaga uingimu haibi bitu.
Nibitu gani niwe niringia emu.
Kakugira urabe njene amagara ya abogu kulikirana.
Afere zenu vrema misi zingia gemu.
Sindo sasa hizo afera uzingia gemu. Ako ukungene leo afashuru gendo kimia kimia.
Jewe, na
utana seze ya uki.
Nageo kwera, numvise odio ejo ya akesi. Akesi wenye ugiwe mbona, nchambona kumengi unibiliseri. Maza kumva akesi nega tombesha. Maza kumva odio akesi, na chambona kini unibiliseri. Nika sema, vitu kumbe biko hivi.
Aja sasa uamke fast after.
Chambu kati unibiliseri, nika sema, acha minende kumuangari. Yo ni umva odio akesi, singe enu.
I'm going to go to the house. Yari yabage muri ebana kaka ebara poa basa mnano so reka ngerageze nshimire aba fans bacu mukunda kudukurikirana tukunda kubaha ama exclusive atandukanye aho nshobora gushimira Rashmi Loxana amwe na Laurence from USA mukunda kudukurikirana cyane nk'aba fans bacu Embesilato Yves Bali Embesil cameraman asante sana kaka twende sha Bali poa